y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yereke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro muri Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI
ho muri Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire.
Madutunga kuno mwanya twarengeje ko maze uko ivyuma bidasezerana cuti n'umwakunze muri kamara rutega abiri mbanje kubara mutsano ngena bakaze mano makuru muri mikirundi yo kuno wa kabiri igenekerezo rya 28 0 umwaka wa 2020 ano makuru murakurika muciye ku buhinga ngurukano menye kuri weze tatu akaburungu RPA akaburungu BI namuciye kuri rwa Facebook mwandika RPA ijwi ry'abanyagihugu ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru nazo aka ba arizi zikurikira guhagarika amatora atekanijwe muri uno mwaka nimwe mu nterano 10 umuhari map Burundi buhire washize ahabona kuruno wa kabiri iyo nterano iri mu byakorwa kugira Burundi buve mu ngorane burimo mwana makuru mwaza kubikurikira. Burundi ni igihugu kigira kabiri kivugwamo cyane ibiturire mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko biri mu cegeranyo cishiramwe gigenga gishinze kugwanya ibiturire muri rusangi n'ibyaha Transparency International navyene mwana makuru twabiteguye namwice cha kabiri cyano makuru mu igabane turiho cyo kuri no 28 0 uno mwaka tuganya no Burundi yahungiye mu gisagara cha Kigali yunganya biciye mu kuririmba mwabwo ivyuma ni engineer Egide Mwemero ufata amasanamu nawe akaba ari Emilien Wasumba mukanya idonito arama kuru tohera mugisata chagateka kazi na munu abanyanyi bumugambwe SNL babandanya bakubagugwa n'imbonera kure muri komine ya Ruhororo ni mu ntara ya Ngozi muri komine ya Ruhororo batanu barakwizwe mu ndwi heze bazira ivyumviro vyabo vya politike ino muri twateguriwe na Kashirika Gisi.
Babiri muri abo banywanyi b'umugambwe SNL bakubiswe n'imbonera kure kuwa kanu heze igihe bari batashe bavuye gutegura ahazugurugwa ingoro y'umugambwe SNL yo muri komine Ruhororo iri ku mutumba Gitamo. Umwe muri abo bakubiswe akaba ari mu bitaro. Uyu munyagihugu aravyigana.
Uwitwa Nyerenge Cafe na Claude alias Mahangayiko bose abanywanyi b'umugambwe SNL barakubiswe Buyoka bakarahora ko baba bariko barigisha abantu kuzoza gusanganira uzobaje gutanguza ingoro y'umugambwe muri komine Ruhororo. Uwitwa Claude Mahangayiko ubu akaba ari mu bitaro mu mivyo kubera bamuvunye ukuboko.
Abandi banywanyi batatu b'umugambwe SNL bakubiswe n'imbonerakure bavuye kugurura iyo ngoro y'umugambwe SNL muri komine Ruhororo ku munsi wa gatandatu heze.
Kuri wa gatandatu umunsi nihugurwa iyo ngoro umugambwe SNL batashe mu ijoro harakubiswe uwitwa Ntakimana Jafeti n'uwitwa Tarasisi alias Matara hamwe n'uwitwa Nyabenda bose kandi bakaba uyu munsi bagendera ku bibando bagasaba yuko bokubahirizwa mu burenganzira bwabo kuko umugambwe umuntu awujyamwo kuko nyine avyishakiye.
Nk'uko abanyagihugu babivuga imbonerakure ziza ku isonga mu gutoteza abo banywanyi b'umugambwe SNL ni Pascal Nkorerimana Roger batazira ngore nyene hamwe n'uwitwa Atanazi. Abo banywanyi b'umugambwe SNL bavuga ko atakindi ba horwa kiretse ibyiyumviro byawo vya politike. Mamerte Birukundi mustaneri wa komine Ruhororo twamukenye kuri telefone kugira gira ica shikiriza.
Arakoze Hasherika Gisi mu gisata cy'ubutungane naho urubanza rwa Clement Nkurunziza nirimo mu manza zirangwamo ihonyangwa ry'amategeko akoreshwa mu Burundi. Ivyo bivugwa n'umwe mu bandi agateka kazi na muntu Lambert Nigarura asigura ko mu rugo rubanza amategeko ariko arahonyangwa n'ugwego rw'ubutungane rwarujejwe kuyakurikiza hamwe no mu gihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi sever. Lambert Nigarura ahanya agateka kazi na muntu.
Urubanza rwa Kemankunziza ni urubanza rwa politike nivyo ubu yariko yababa imyaka 2 afunzwe byagateganyo ivyo navyo bikaba ari bihonyanga amategeko bimwe vyeruye ikindi giteye isoni nuko yagize ubwicanyi bwakozwe muri kaminuza y'u Burundi ubwo nabwo nk'ibindi byaha by'ubwicanyi byakozwe ku Burundi bwikukiye amasezerano y'Arusha aho bubasha umugwi w'ukumenya ukuri no kurekuriranira gukurikirana ivyo byaha amatohoza no kwerekana uruhara rw'umwumwe rero kema nkuru nziza akabaye yaranawituye kindi cyagaragaye nuko bamwe mu bagize uwo mugwi bari baje mu ntayi cyese baraheza mbere barafata ijambo baremanga bene umurango babona ko bamaze kugira amatohoza kuri urwo rubanza bamaze kumviriza abantu barenga 50 na kremari iyo bimeze gutyo rero amategeko aratomoye ingingo ya 58 igenga uwo mugwi w'ukumenya ukuri no kurekuriranira imenyesha yuko urwo rubanza rwari muri sentare ce ituba sha rugaheza rukaja muri uwo mugwi bamaze kubona rero ko bakoze ikosa ko bishobora guhinduka bahavuye bivuguruza muri iyo ntayi cese nyene bavuga yuko gurubanza babona batosubira ubutungane n'ibintu biteye isoni n'ibintu bidahesha icubahiro abantu bizewe n'igihungu waje muri uwo mugwi dufatiye ku ngingo y'ijana na 48 y'igitabo mpana vya hacu Burundi kiramenyesha yuko ukurikiranwa kucaha gishobora guhanishwa umunyororo urenze imyaka 10 cyaha kirahanagurika iyo cyakozwe haheze imyaka 20 ivyo byaha navyo byakozwe mu 1995 murumva yuko haheze imyaka 25 kicatezwa gusubira kuvugwa muri iyo sentare kanatsinda cyari gifise naho gikurikiranwa
uyo yanonosoye by'amateko abanda yamesha kugo rubanza rugamije ukwihorana gufatiye kuvya moko
rugaragaramo n'ibimenyetso vy'ishari inzigo n'ihorihori rifatiye ku bwozi mu rubanza ruteye isoni ubwina abariko barahonyanga amategeko ariko kandi birumvikana kuko uwo munsi wagize akema nkuru nziza umushikiriza manza kizigenza Sylvestre Nyandwi yari mu ishuri kaminuza igihe kimwe na akema nkuru nziza ukaraba abategeka ubutungano uwo munsi abakuru mu gisirikare bafise ijambo rya nyuma urabona yuko ni ishari n'inzigo bifatiye tie kubwo kubikubirakora ni ibintu biteso ni mu Burundi
tubutse ko ivyo rambere abishikirije inyuma yaho icariho cy'umushikiza manza mukuru wa Republika muri commune Mukaza asabye Clément Nkuru nziza gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu ntayi cese yirashashe mu ntarangoze kuwa 22 nzero uyu mwaka turimwo amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu Egide Arerimana Terence Monzezi Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikazi iminsi 99 bari baramaze iminsi 99 bari rohero gintara ya bubanza bagase kugenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe baragiye muri komine ya Musigati gutohoza makuru ku ngwano zariko zirahuza imigwi y'abaroberi hamwe n'inzego z'umutekano w'igihugu abamesha makuru bakaba barindiriye ubwo senari nkuru ya bubanza izubacira mu mpera z'uku kwezi kwa nzero inyuma yo kwagirizwa gukorana n'imigwi y'abahungabanya umutekano w'igihugu
Ibiganiro vya RPA mubisanga ku mbuga ngurukano bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE
Mugisata cha politike mu mugambwe Sande FDD basa no afise inama nyinshi nkuko bamwe mu bategetse mu ndongozi z'uyu mugambwe bavyivugira izo nama zibonekira iyo hageze ibihe by'amatora ije navyo kagaragarira mu majambo bashikiriza idonido na ino savalante singira nkabo
Nameza biraheze mu nama yari yahuje abashinga mateka baturuka mu bihugu vya karere k'ibiyaga binini CIRGL mu mfunyafunyo umushinga mateka Percel Mwidogo arivugira ko yahawe ubutumwa n'Imana ko atawundi mukuru w'igihugu uburundi bugiye kuronka atari Petero Nkuru nziza
igitabo cyovugishwa n'Imana Mika igice cindi ku murongo wa 11 yambwiye ngo uyu munsi wo gusubira kubaka inzitiro zawe uraje uyu munsi rero nari imana yatoye kicabona mu bivuge nabajya bayitranje bari ngaha baze babishingira ntahe yuko atawundi ndamanitse kuboko n'iyi drapo n'iri jambo ry'imana katawundi mukuru w'igihugu azaba muri kino gihugu atari Petero Nkuru nziza imana yamwise Dawidi muri ico gitabo nyene bizize kumabwira
Imbere yaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Persile Mwidogo yari yamenyesheje ko yatumwe n'Imana kuvuga ko ari inkuru nziza ategerezwa kurongora u Burundi naho ngo hari abagerageje kumuzivya ngo ntabivuge
muri 2015 5 je muradze nari pone vice president du Sena nagiye kuvuga ijambo ry'Imana ikaruse Imana yari yaraye impaye ijambo riri muri Ezekiel iri ndarisubiramo narivuze kenshi cyane Ezekiel 37 uvuye ku murongo wa 15 ugashika ku murongo wa 28 ndayazi ku mutwe urumva aho rero niho havugwa ko nyine n'icyubahiro yamwise Dawidi w'u Burundi Imana igwanirira u Burundi ngo kubwiwe no kubwizina ry'Uhoraho yashinze muri kino gihugu Imana yabimpaye uko nyine kandi kambwira ngo ndabivuge nasaba kubivuga bakanzibira nta wuzibirana ibyo ndiko ndababwira muzobibona nta wundi mukuru w'igihugu azoza muri kino gihugu atariwe
amaze gutogwa ngo azoserukire umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020 Evariste Ndayishimiye yahavuye amenyesha ko amaze kwihurira amasomo yandi n'Imana kandi ko yamweretse ibimenyetso bitari bike ko ari we azorongora u Burundi
mutambira Imana mutarayibona nibaza ko nanjye nabyamba gute jewe tubaze kubona amasomo yandi nabyumvise mu ntahe mboneko yashimye hajya nari kuzabesha arazi neza ko Imana tumaze kwihurira amasomo yandi turivuganira ndabona ubwiza bwayo Imana yagumye nyereka ibimenyetso uno munsi niho ntahuyeerega Imana yatanga ibimenyetso mu ukabimenya umunsi ishyaka ryayo rirambura nta minsi myinshi yari iheze umutambukanyi wanjye tugiye tubona inuma imubakura abantu bose baramutse uno munsi niho menye yuko hariho ubutumwa buriko buratanga
Abatari bake mubakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga yuko ivyo ataho bitanye n'ububeshi bukabije bukoreshwa n'abategetsi mu mugambwe CNDD FDD mu guhenda abanyagihugu bihishije inyuma y'ijambo ry'Imana
Arakoze Innocent Valentin singira nkabo murantunga zabemeje kwabwira yuko ari inama nyinshi ariko n'Imana yibonekeza mu bihe by'amatora aho ni umugambwe CNDD FDD umugwishira mu muza makungu oni ujeje gutsimbataza amahoro urasaba ibihugu bigize uwo mugambwe gufasha u Burundi kugira amatora bwimirije nasure kuba inkwezi y'amarere ivyo bikaba byavugiwe mu nama y'abaserukira ibihugu byabo muri uwo mugwi yabereye i New York kuri uyu wa mbere mu byo bofashamwo abari mu nama y'umugwi PBC bavugwamwo gufasha u Burundi kunagura imigenderanire n'abahoze babufasha mu byo butunzi divelemesha niyo teguriye nkuru
kubw'icyegeranyo cy'inama y'umugwi wa ONU wo gutsimbataza amahoro Peace Building Commission dukesha ikinyamakuru cyo muri Uganda gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi regionweek.com bintukeita icyegera cy'umunyabanga mukuru w'uwo mugwi ushinzwe umugabane wa Afrika mu ijambo ryiwe yavuze ko akwiye gufatwa ingingo zirinda u Burundi gusubira kwinjira mu njyane kubw'icyo cyegeranyo bintukeita yavuze ko bikwiye ko abakenyezi bakwiye gushyigikirwa mu gikorwa cyo gukwiragiza ubutumwa bwo kunywanisha bakwiragiza mu gihugu cyose byongeye aranashyigikira kugwaruka rukerebuka rukagira interano yago ku rugwa rwa politiki kubwo uyu mupfasoni mu Burundi birakwiye ko higwishwa ingendo nziza iranga ibindi bihugu biri mu bihe by'amatora bintukeita akabasanga bidakwiye ko abantu bo kwicara bibwira ko injyane zishingiye ku matora ari ngombwa mu Burundi kubwiwe abagabo n'abagore mu Burundi barakeneye guterwa intege n'amakungu kugira bakingira amabibe nayo ku ruhande rwiwe umukuru w'umugujejwe u Burundi muri Peace Building Commission yatangaje ko bucagendera u Burundi muri urwo rugendo aterekanya kugira mu kwezi kwa kabiri ambassador Jug Loba yavuze ko ihangiro ry'urugendo ategekanya ari kurondera guhuza u Burundi n'ababufasha kugira abanagura ubucuti bwabo mu gufashanya no kwiga gutatura amatati yabo atawunda bigiyemo nayo wari yaserukiye u Burundi mu ijambo ryiwe yashingiye cyane ku mugambi w'iterambere mu gihugu mu ntumbero yo kurwanya ubukene yasabye rero amakungu gufasha yivuye inyuma mu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi yagiriye ko amenyesha ko bagiye kwihatira gutahukana impunzi ariko akiyamiriza ibitigire bigagamishije by'impunzi avuga ko bitangwa n'amakungu uwaserukiye Ubuyapani muri iyo nama yasabye abategetsi b'u Burundi kunagura ibiganiro n'abarundi bari hanze y'igihugu cyane cyane impunzi za politiki Ubuyapani rero bukaba bwiyemeje gufasha Burundi gufata inzira ya demokarasi. Ku ruhande rw'umuryango w'ibihugu bya Buraya, Leta y'u Burundi itegerezwa gufatira kucuka kibiki hasanzwe ikirinda ko gikwira igihugu cyose na cyane cyane mu gihe kibanziriza amatora. Ubufaransa bwo bwane baguye ifatwa ry'abamenyesha makuru n'indongozi za politiki. Bugira ko busaba ko Burundi bwonagura kwizerana mu bisata byose. Uburusiya igihugu cyama gishyikira Leta y'u Burundi mu manama benayo cyo gisanga Burundi bukebuke kiriko kiratekanirwa. Gisaba ko abanyepolitike bahunze botahuka mu mahoro na yabafungiwe politike nabo bakarekugwa. Ariko Uburusiya nibwibagiye kwibutsa ko Burundi atari intambamye ku mutekano w'amakungu, gucyo kigasaba ko bokugwa ku rutonde rw'ibihugu ivyavyo vya mabiri ko byigirwa mu nama y'umutekano wa ONU. Nicyo kimwe n'ubushinwa. Icyo gihugu kivuga ko gisanga hageze ku Burundi bo bureka bukazohora bwikemurira ibibazo byabwo, kigira ko kiyemeza kuzofasha mu gutahukana impunzi. Leta z'umwe za Amerika ku ruhande rwazo basaba ko amatora yoba mu muco mbere hagatumirwa n'indorerezi mpuzamakungu.
Arakoze LHDV Remesha. Tuki mugisata nyene cha politike ine yano cumi nizumuhari mapu Burundi Buhire Mouvement d'Action Patriotique muri mugifaransa washize ahabona kuruno wa kabiri kuvyokugwa kugira Burundi buve mu ngorane burimwo guhagarika amatora atekanyijwe muri uyu mwaka nimwe muri zo ntererano. Kurikira Liberani bashira kandi umuvugizi w'umuhari mapu Burundi Buhire.
Nibyo kugwa kugira amahoro n'umutekano agaruke mu Burundi, hagaheza hagatunganywa amatora nyayo atunganijwe mu mahoro n'umutekano ntangere no mu burenganzira bw'imigambwe yose kwiyamamaza bataburabujwe n'inzego z'umutekano cyangwa imbonerakure. Ibyo kugwa rero nabyo biri mu bice cumi. Ubwa mbere guhagarika amatora yo mu 2020, ubwa kabiri ihuriro mpuzamakungu ku masezerano y'i Arusha kugira ayo masezerano agarukigwe hamwe n'ibwirizwa nshingiro yakomokako. Ibiganiro bidakumira zobera hanze y'u Burundi birongowe n'ubumwe bwa Afrika na Nations Unies. Inteko mpuzamakungu zoza gufasha mu mutekano w'abarundi bose. Gushiraho inzego z'igihugu shasha zotegura amatora atunganijwe neza. Itahukanwa ry'impunzi no gusubiza mu ngo zabo abahunze bose n'irekugwa ry'abanyororo bapfungiwe ubusa. Gutegura imigambi n'imigabo y'ukuba ku Burundi kugira tubuteze imbere hamwe n'umugambi w'ufasha abazo bahungutse. Gutegura ibijyanye n'amatora n'ibijyanye n'ingene abarundi bubana kawukumiriwe uwundi hamwe rero n'ibwirizwa nshingiro rishasha ryo kwandikwa n'itegeko rijyanye n'amatora hamwe no gushyiraho umugwi wo gutunganya amatora meza teguwe neza kandi umugwi ukaba wigenga. Muri iyo migambi rero cumi wa nyuma gutegura amatora atunganijwe neza mu mwidegembyo ntangere mu burenganzira bw'imigambo kwiyamamaza n'umurundi wese agatora ikiri ku mutima ata mutima uhagaze.
Uyo akaba yiribera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari mapu Burundi Buhire. Burundi ni igihugu cya kabiri kirangwamwo cyane ibiturire mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko biri mu cegeranyo c'ishamwe ryigenga gishinze kugwanya ibiturire muri rusange n'ibyaha bituruka muri byo Transparency International ni Donido na Trésor Niyongabo.
Mu cegeranyo cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyiswe Corruption Perceptions Index 2019, ishyirahamwe ryigenga gishinze kugwanya igiturire muri rusange n'ibyaha bigikomokako Transparency International ryashyize igihugu cy'u Burundi mu bihugu cumi vya mbere vyugarijwe n'igiturire. U Burundi bukaza mu mwanya w'umunani, umwanya busangiye n'igihugu cya Congo Brazzaville na Turkmenistan. U Burundi ufise amanota 19 kwijana, akaba ari igihugu cya kabiri cyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kiziziwe n'igiturire inyuma y'igihugu cya Sudani y'Epfo gifise amanota 12 kwijana. Nkuko biboneka muri icyo cegeranyo ndetse no mu vyegeranyo bimaze gusohogwa n'iryo shyirahamwe Transparency International mu myaka iheze, ngo Leta y'u Burundi iri mu mareta atakigoro kaboneka ashira mu migambi yayo mu ntumbero yo kugwanya igiturire, ivyo bigatuma congerekana aho kugabanuka. Iryo shyirahamwe Transparency International yemeza ko hari isano hagati ya politiki, amafaranga hamwe n'igiturire, kuko muri bene ivyo bihugu gihugu abanyepolitike bakoresha cyane amafaranga kugira ngo batsinde amatora batsimbatare ku butegetsi canke ku nyungu zabo bwite ivyo bihugu bikaba bidashobora rero gushiramo umuco mu itunganywa y'imigambi ya leta Transparency International yemeza kandi ko injyane z'urutavanako ndetse n'ibihe vya politike bitameze neza biri mu bituma igiturire ciyongera mu Burundi ishyirahamwe Transparency International risaba bene ayo ma leta gukura amafaranga mu vya politike kuko ivyo vyofasha gutunganya neza imigambi y'abanyagihugu bakaharonkera koyoko narijya ibikorwa biri mu giturire vya kabanyagihugu amahigwe yo kwiteza imbere
arakoze na Trésor Niyongabo umujyango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC usaba ibihugu bisanzwe bihurikiye muri uwo mujyango kumera amagabo kugira ngo umugera mushasha witwa corona ntibinjane mu karere ivyo babisavye inyuma yaho umugera w'iyo ndwara wibonekeje mu gihugu c'Ubushinwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 igihugu kigenderwa cyane na bamwe mu nyagihugu bagize uwo mujyango inkuru ya Vicky Chris Nineretse
Mugwandika ibiro by'umunyamabanga w'umujyango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yanditse kuri uwa mbere amenyesha ibihugu bigize uwo mujyango ko hari indwara yandukira itegwa n'umugera witwa corona iyo ndwara ituruka mu gisagara cha Wuhan mu gihugu c'Ubushinwa mu gihe ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bisanzwe bifitanye imigenderanire mu bijanye n'ubucuruzi n'igihugu c'Ubushinwa abanyafrika bagenda katari gake muri ico gihugu abashinwa nabo bakaza muri Afrika ibiro byishira hamwe vya Afrika y'ubuseruko bisaba ibihugu bigize uwo mujyango kugenzura no gucungera iyo ndwara ku bihugu vy'indege mpuzamakuru n'ahandi ingenzi zinjira kugira ngo iyo ndwara ntishike mu karere muri urwo rwandiko muganga Michael Katende umukuru ufata kibanza mu gisata cy'amagara y'abantu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko muri uwo muryango bafite ubushobozi bwo gupima imigera imwe ya virusi corona bagakorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS kugira ngo ibafashe gupima uyu mugera mushasha naho biruko uyo muganga asaba ibihugu bigize uwo muryango kuri kanura mu gucungera ingenzi zivuye ku mugabane wa Aziya cyane cyane abavuye mu gisagara cya Wuhan akabasaba gusuzuma ingenzi zose ibimenyetso by'iyo ndwara kwirinda kubana n'ingenzi zivuye ku mugabane wa Aziya gukaraba kenshi intoke no kwifata ku munwa igihe cyose umuntu yasamuye n'ibindi umugera wa corona wigaragaje mu gihugu cy'Ubushinwa kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ukabamaze guhitana abantu bagera kuri 56 naye bagera ku 2000 bakabamaze kwandura umugera w'iyo ndwara nkuko byemezwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS ubwo iyo ndwara amera nk'urwaye agahiri iyo ndwara bivugwa ko yoba yazananye mu nyama y'inzoka isanzwe iribwa aho mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa Hari bindi bihugu uwo mugera w'indwara imaze kugeramwo ivyo navyo kabari Australia, Ubufaransa, Ubuyapani, Malaysia, Nepal, Singapore, Taiwan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihugu navyo bikaba bifitanye imigenderanire n'igisagara cha Wuhan cyo mu Bushinwa. Ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS rikaba ritera kama ibihugu byose kugira ngo bimere magabo uwo mugera w'indwara ya corona ntuvyinjirane.
Arakoze na Vicris Rineretse iganiro muri Burundi muri kurekya muciye ku buhinga nguruka no menye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI mwigabane turiho cyo kuruno wa 280 uno mwaka 2020 tuganira no Burundi yahungiye mu gisagara cha Kigali yunganya biciye mu kuririmba iyo ngabirano akaba yanayikoresha akiri mu gihugu ciwe cy'amavukiro uwo Burundi avuga ko uko kuririmba kumubeshejeho igabane turiho cyo kuruno wa kabiri mukamugishikirizwa na Marie Ange Irakoze
turiho ni kiganiro gicaye cyano hino ukifuza rundi zibayeho mu bihugu bahungiye
ninyambo borondore nyambo
turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ituje abanyagihugu
Ya sepa bolo mutas touch money maboko number 1
dabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye cuti namwe bakunzi baturiho ikigabane kitubwira ubuzima bw'abarundi bahunze Kuri uno wa kabiri tuza kuganira n'umurundi yahungiye mu ikambi abarundi bahungiyemo imahama mu gihugu cy'u Rwanda akora umwuga wo kuririmba mu bubare butandukanye uko yatanguye uwo mwuga aho awugejeje co kimwe n'intambamye yobahura nazo ni bimwe mu byo tugiye gucija nino muri kino kigabane kuri micro muri kumwe na Marie Ange Irakoze ndabahaye ikaze
Stop.
umusore afite imyaka 25 arirabura aho duhuriye I Kigali mu karere ka Gasabo yambaye inkofero y'ibaragera n'igirabura yambaye impuzu zera eka asa n'umusanyi full stop aratubwira ryari yashitse mu gihugu cy'u Rwanda kimuha indaro aha I Kigali yaje kurondera ingene yo kwagura umuziki wiwe aho twahuriye bega full stop yatanguye uwo mwuga ryari
Full stop navuye Burundi 2015 mu kwezi kwa gatandatu nashikiye nkambi ya Gashora nahamaze amezi abiri nyuma y'amezi abiri bankuraho batuzana mahamu mahama n'ubu niho ndi
none waje I Kigali gute ko mbona duhuriye ngaho I Kigali waroje kuhakora iki waroje gutembera cyane
tubi mahama ariko tugerageza gushaka ubuzima butandukanye Kigali ndi mu bijanye n'akazi na muzika yanje turakora mu nkambi tugakorera hanze y'inkambi byose tugerageza gushakisha ahantu hatandukanye Nuvuga ko ndahamaze iminsi ndi gushaka ubuzima kugira ngo ndabe ko umuziki wanje nogeza kure I Kigali ndahaba.
None uwo muziki wawutanguye ryari?
Umuziki ndawukunda nawutanguye kera ndi umwana mfite nk'imyaka nk'itatu naratamba. Nkabona muhira papa n'umuntu nabona akunda amaradiyo cyane curuza kabare abantu bakaza bakabyina nange nagenda nabona bari gutamba nange natamba nkabona abantu barishimye cyane bakama amafaranga 20 nkumva biranshimishije ariko nabona abandi baririmbyi ndabumva kuri radio nkavuga ibi bintu nange nzobikora ninakura maze kuca ubwenge ntangura kuja mu ma club ntangura kujya gutamba nyuma birakomeza novuga kugiraho nja kuri microphone muri studio
Icyo gihe wagiye kuri micro muri studio hari ryari
nja kuri micro novuga hari ni nko muri 2014 mukanyosha abantu benshi banzi ku izina rya Charban bako no munsi nitwa Full stop, full swag, I'm a top 10.
Iyo ni rishasha warunkenga mu Rwanda canke najye wari vuye Burundi rishize.
Ya, bari bayazi, bamwe bari bayazi ariko nta gukora umuziki none urumva byabaye ngombwa ko ndayikoreshe. Bakunda cyane ndi kubyina, ko nakunze kubyinana n'abahanzi bakomeye harimo nka Roriro, Mukombozi.
Abantu benshi ntibazi izina rya Full Stop yiswe n'ababyeyi. Uyu munsi abagize amahirwe yo kudukurikirana muri kino kiganiro aratubwira izina ryiwe ry'ukuri nk'abandi barundi bose bavuye mu gihugu cyabo c'amavukiro nta cizere ca kazoza bari bafise Full Stop aratubwira ingene amerewe uyu munsi kuva ahunze
ya ndabizi abantu benshi ntibarizi izina ryanje niswe n'ababyeyi niyo nkuru vyane azuki izina ya Full Stop Full Swag ama top 10 uno munsi turi kuvugana n'iryo zina abantu benshi bazi ariko n'umuntu atari azi izina rya Full Stop ry'ababyeyi uno munsi agiyumve ni niyo nkuru vyane
kumva yuko ukwiye kuririmba uri mu buhungiro nta mwene wanyu muri kumwe nta cefu nta caruguru uri mu ikambi ahantu usanga hari ubuzima bunagoye kubaho wiyumviriye gute usubira mu muziki
nkuko bimeze iyo umuntu akora umuziki yitwa ngo ni umuririmbyi ahantu ari hose haba mu gahinda canke anezerewe kuririmba bimuza umwashobora gukora ababaye agakora yishimye njyewe namutse umupaka niyumviriye ko ibintu byanje bihagaze ntazosubira kuririmba ntazosubira kujya gutamba kuri stage ariko Imana yarabimfashije n'ubu mbona sibiye kuduza ingabirano yanje Full Stop uno munsi mvuga abantu benshi baramunsi abarundi benshi iyo bumvise Full Stop so kwitaka cyangwa kwiyemera umwana uno munsi yavukiye mu Rwanda atazi igihugu cy'u Burundi yinjiye mu nkambi ya mama akabaza ati 2015 uramuzi ahita akubwa ati nje ndamuzi
bakwita 2015
ubundi abana bo bazi ngo ni 2015 bitewe n'umuziki nakoze muziki wakoze ku mitima ya benshi umuziki ni uvuga ko ewan ariwe watumye n'izina ryanje uno munsi Full Stop ribarizwe cyane byugura ahantu ntashobora kudodora ngo bugurure ariko uno munsi ndahageze barugura akavuga ati twakire umuririmbyi Full Stop
byabaye ngombwa ko nambuka umupaka ko Benega hini banyirutseho n'intambi shikira mu nkambi natungwa n'ibigori mu buzima bwoye peka Benedata de sindi chomwa mpoye nuko nabakosoye mwanze kumva impanuro mukomeza kuduponda abandi mu bahonda ngo ntitugiraho tuba ngo duhunze inzara nabaga mu gipangu narira kuma meza ubundira kugasara nkarara kugasara nkiyo rusikireta nari fita amashuka weba bironi toka kukayo samateka
murakoze cyane eko kararyoshe numva gashobora no gufasha abantu batari bakenye umaze igihe kingana gute kuva watanguye mu 2015
fashe ikaramu n'urupapuro nkandika ibyiyumviro byanje indirimbo sindayigura ndayandikira nkayijana muri studio tukayikora 2015 nico giye natanguye kwandika indirimbo yanje ndayijana muri studio ndayishikanye iba hit ushika uno munsi
full stop mu migambi yiwe yifuza gufasha mu kwibutsa abarundi ko igihugu cacu ari cyiza kandi uko biri kose uzoca kuko atamvuri dahita
umugambi fite jewe ya muziki ndawukora kandi sinzo uhagarika hari abantu benshi bafite impano hahanze abarundi bene wacu ariko ubushobozi ni kibazo cyane imana nifasha nkakora nje nkabona kantu yumvuze akantu urumva iko finale imaze kubyimba hari abantu benshi nange nafasha ndabona nk'aba mama kesho urumva indirimbo nakoze hari abantu benshi banagendeye baba nkumva ikibazo cyane kubura ubushobozi bwo kubafasha aho nkana no bafasha kana nk'umutama afite imyaka 70 ariko arambuka umupaka ahunga nkabona umwana atagira umubyeyi atagiranye na umwana w'imyaka 5 ngo arahunze nibiri ko biraba ntabizi ariko yabuze uwo mufasha ngo amwigishe ubugi igihugu ari cyiza igihugu cyacu ni cyiza naho bifuza ko coba naba ariko twe turazi izongera kibe cyiza kubera Imana
nk'umuririmbyi avuga ko imiziki yose amaze gukora ari myiza kandi ryoshe ariko abayumviriza nibo bashobora kugira umuziki bashima kuruta uwundi akongera ko avuga ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ariko arategura izindi ndirimbo nziza zijanye n'igihe tugezemo
kuva muri 2015 maze gukora imiziki ingahe
yeah maze gukora imiziki 5
muri iyo miziki 5 hariho uburyoshye cyane gusumbira n'uyuhe umaze kumva uburyo
muri rimsi iyo nanditse umuziki nka usora kwenye uburyoshye ni icyumviro nani umviye nkagikora kandi nkagishyira mu bikorwa kuri nje rero uburyoshye cyane ariko abafana bafite uburyo bagenda bakunda cyane ibintu bitandukanye ariko hari umuziki bakunze cyane umuziki wakomoye ibiguma byinshi ya umuziki witwa 2015 kabisa
2015 hama iyindi muziki wagiye ukora ni ya gute
hari iyo bitwa 2015 nayo somalira y'abarundi hari iyo nise my buza wa dyangu nakoranye n'umuririmbyi w'umurundi nawe yitwa Lolix akaba niyo bita humura buja humura buja nayikoranye n'umunyarwanda hari indi yitwa Baby Hugo hari iyo bita Sweet Number One irazwi cyane
City number one.
Yeah, izo zose ndikuba zirahari. Studio zirimo uno musi tuvugana hariyo yitwa Mbivuze ubugira kabiri.
Mana mbivuze ubugira kabiri. Bibiri na mirongo ibiri. Dukure mu bwira kabiri. Mana dusubire dutere kabiri. Dusubire mu gihugu cyatubarutse. Aho tutaye uruzogi. Ahari umwijima amatara zaka. Niga!
Murakoze cyane. Iyo ni ikiri muri studio.
Mustuvugana hafi murayumva nuvuga mwaka kanya nka full stop full swag ya ma top 10 uri kumva irijwe giwe kintu no kubwira nti wihebe ejo ni heze
Muvu ikiganiro nituriho turiko tuganira n'umusore wo mu Burundi akiri muto yahungiye mu kambi Mahama akora umwuga wo kuririmba umwuga umufashije kwibeshaho
Full Stop avuga ko ica amaze kunguka mu muziki wiwe amaze kumenyekana ikindi umuziki wiwe ufasha abantu benshi kukaba nkako niyo ntumbero nyamukuru yamutumye kuririmba
umuziki dukora mu kwishimisha mu muziki dukora kugira ngo twigishe abarundi yewe sabarundi gusana mahanga abyumve jewe kintu maze kunguka narakoze umuziki mbona gukundwa nuko ibintu wakoze bafite ikintu byahinduye muri societe urimo umuziki wanje wahinduye abantu benshi wigishije benshi uno munsi ko ama SMS avaye Bujumbura akambwira ati harabatanze ariko bakumva ndakora ibintu byiza akavuga ati umu ririmbye turamukeneye akomeza kore turi nyuma yibo je bikanshimisha cyane nkabona ko nari genyene mu rugo
Full Stop araremesha abandi barundi batari mu gihugu cabo akanabakundisha igihugu cabo ikindi ntiyibagiye gushimira abamaze kugira ico bamufashije mu muziki wiwe arasaba abakunzi b'umuziki kumushigikira mukwagura iyo ngabirano yiwe
kino novuga mwaka kanya nka Full Stop swake ama top 10 uri kumva ibijwi giwe kino nokubwira ni wihebe ejo ni heze igihugu cyacu ni cyiza hamwe ku mucanga ku mazi tugomba gusubira kuja kwishima aho turi kwana kumva ngo turi Miami Miami tuyifite Bujumbura Full Stop no munsi ari kwifasha umuziki ariko tu akeneye abatera nkunga murabona turi mu gihugu ariko biraturusha umuziki uratuvuna cyane ya dukeneye abadufasha biba byiza kurusha tukore byiza ikirenze kuri isho ndashimira abantu bamwe na bamwe bagenda bashiramo ingufu mu muziki wanje Sishimye ko bavuga amazina ariko hari nk'umupapa n'imvuga ikibanza twahuriye mu arahita yimenya twahuriye kwa Rubangura asinyira akantu keza cyane ndamushimira cyane Imana imwongere imigisha hari umupapa w'umunyarwanda yagerageje kunkorera video
Nubwo biruko Full Stop cyo kimwe nabandi banyamuziki mu myaka ishika kuri 5 asubiye mu muziki aramaze guhura n'intambamyi zitari zike
Ngo kuwa witwa impunzi cyonyene ni ntambamye nayo n'ubwayo. Hari ahantu henshi dukora ibitaramo bakugera bavuga ati uyu muntu bimeze bite. Uyu muntu impunzi bagata kuvuga ati ni wemerewe kuririmba. Kibaza ko tutemewe kuririmba nta kosa ukoze nta kintu ukoze cyo. Haba nk'ibiteramo tukabitegura. Tukagenda bakaduha uruhusha muri polisi bakadusinyira ubuyobozi bwose tukabucamwe bakadusinyira. Tukajya gukora igitaramo bizwe. Ako hagira saa 10 saa moya igitaramo kumva ngo ntimwemerewe kurenza no masaha kandi ayo masaha nico gihe umufana umuntu yapagasha amafaranga y'ibagwa kuba ati ngomba kwishimisha nkishimana na bene wacu ariko ukabona barabihagaritse abafana bawe batashe bashavuye ari n'igihe bahagari kutarana ririmba kandi ariwe bari waje kureba na ubwo urumva ibaye ingaruka ejo nutegura igindi konseri ntazoza azovuga ati turagina tubabone bakatubesha bakavyugara hari ububari wa bwa bufite ahantu umuririmbyi ashobora gukorera hari igihe twubaka amapodium nk'ahantu runaka atasari hari barabizi abantu bamaze kuza mu birori byacu ni benshi
Full Stop ahanura urundi gwaruka guhaguruka bagakura amaboko mu mpuzu ntibahore bahanze amaso aba bagarukirako kanatsinda ngo bavuye mu gihugu c'amavukiro bafise ubwenge babukoreshe rero kugira nibataha bazotahe bafise ico biyata
ngiye kubwira gwaruka nkanje kuba witwa impunzi ntibivuze ko ugomba kwicara uvuye ngo aseringe maburi kimwe no ufite ubwenge koresha ubwenge n'ingufu bigomba gukorana bigafashanya kujya ukomeze wiyubake nawe bwa ubwire cugeraho nta muntu agufashije bazogufasha ariko nawe ufise ikindi kintu wakoze uno munsi nje nkora umuziki ndabize n'umuziki dushora nk'amafaranga menshi tukinja mu studio tugakora tutazi ngo nzungu kacanke nzomba ariko nimba byo uri gukora bikurimwe byo uri gukora wumva ari byo wawe neza neza akabuza wewe ejo hawe ni heza nawe nubwira rero ugwaruka muve hasi mukura amaboko mu mufuka mureke kureba oni nubundi wanyu mwari mwifashije nta muntu yabafashe muhavyuka mugapanga akazi komeza mugapange ko hari umunsi wa munsi mwiza cyane tuzosubira iwacu uzogereyo nabo wasize babwira ati raba naje kandi ntacyo nabaye bazikanga ahubwo avuga ati naratubeshe nabo
Murangije kumva umusore akiri muto yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho atunzwe n'umwuga w'uburirimbyi. Mwumvise ingene yatanguye uwo mwuga aho ugejeje ndetse n'akamaro umufitiye. Nino ngaha cuti namwe bakunzi duciye dusozerera ikiganiro turiho cyo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 2008 nzero umwaka wa 2020. Ndashimiye umutumire wacu niyo nkuru Vianney alias Full Stop yaduhaye ikiganiro. Shimiye cyane mwebwe mwese twari duteramanye muri kino kigabane. Marie Ange irakoze mwari kumwe kuri micro. Ndabasezeye ndabifuriza kuraranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.
Cyari kiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho.
Nino ngaha mu iganiro turiho mu cyo gutega abire dusoze ko ano makuru mwari komura kurikira nkabashimiye ngo mwese mwateza abire nkashimira abagenzanje umwese kuca terere ugiye ano makuru asho gutorokanywa mwego ivyuma yari engineer Jide Mwemero ndamukengurukiye wafashe amasanamu nawe ni Emile Nibasumba ndamukengurukiye Elvin Uhire mwego kwashikiza ano makuru nkabandi basezeye
ko muraburu
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye